Ketapele ya khampani ya Wesizwe Platinum Mining Company hlaheletse kapele ho Komishini ya tekano tsa Bong e pejana ka jeno ho ya ikarabella mabapi le phethoho ya tekano ya Bong Tshebetsong ya yona. Sena se latela ka morao ga gore Komishini e kene temeng ya matsatsi a mabedi ya ho utlwella ka dilo tse teng tsa phethoho ya tekano tsa Bong ho basebetsi. Komishini e maikemisetsong a ho lekola tshebetso ya khampani phethahetsong ya molaotheo le ho netefatsa hore melao ya tshebetso e a phethwa.
Ikomishana yokulingana kwabantu namhlanje isingatheke isithangami lapho khona ipheke ithulula umphathi noma usekela umphathi wenkampani Wesizwe Platinum Mining njoba impheka imthulula ngembuzo ethinta ke kulingana kwabantu emsebenzini okumayelana nokungaqashwa kwabantu besifazane ngokunjalo labantu abakhubazekile kule mayini. Sikhulumisana nosekela sihlalo wale komishana noma sonto mazibuko uyakuveza ukuthi le komishana eqale namhlanje zingamashumi amathathu kulwezi kunyaka 23 kulindele ukuthi iphele ngomhlalo olunye kuzibandlela ifuna ukuzwa kabanzi ukuthi ngempela kungani le nkampani iqhubeka nokushaya indiva abantu ke besifazana ngokunjalo nabantu abakhubazekile.
Emine sijwayele ukuthi kusebenza abantu besilisa kakhulu njengoba sishintsha sibona ukuthi abantu besifazana nabo kufanele ukuthi bangene endaweni ezithize. Kufanele sishintshe ukuthi abantu besifazana nabo bayafinyelela ukuthi baqhashwe ngendlela thize kuzo zonke imbewu zamamayini zomsebenzi babe khona. Namhlanje sibheke ukuthi uwesizwe ubonelele kangakanani ukufaka abantu besifazana kulo msebenzi.
Uhlabele phambili usekela sihlalo wakuveza ukuthi abenemeneze ngendlela lenkampani eqhuba ngakhona ekuveza ukuthi abantu besifazane basaqhubeka nokushaya indiva kwaziswa uma ngabe bekhulelwe besemsebenzini bafaka ngaphansi ukuthi bengakhokhelwa okubizwa ukuthi phecelezi unpaid leave.
Uwesizwe uthi ngoba emine kunomsindo and emine kusetshenziswa imishini kakhulu kuyafanele ukuthi umuntu uma esezishilo ukuthi ukhulelwe ahambiswe kudokotela. Mayifika kudokotela, udokotela wuyo ozosho. Okokuqala uyakhumbula ukuthi inhloso yokuthi nginesikhathi esingakanani kuyimfihlo yami. Akufanelanga ukuthi omunye umuntu angitshele. Kodwa ngoba ngiyasebenza la emine, udokotela uzongitshela ukuthi unesikhathi esingaka. Manje besicabanga ukuthi ngoba kunomsindo la and nemishini izohlukumeza umntwana osesiswini sakho. Sicela ukuthi uhambe uyohlala ekhaya. Mase bekhambisa bekhlalisa ekhaya, anyeke ukukhokhelwa. So kodwa thina sibona lokho kuyinkinga ngoba kusho ukuthi bona uwesizwe uthi abantu besifazana bangakhulisa imindeni yabo.
Le khomishana ihlabele phambili ukuthi ke iqhubeke ipheke ithulule lo sekela umphathi ke wale nkampani Wesizwe ngokuthi imibuzo eminingi ke mayelana nenqubo yayo emisebenzini nekuvezile ukuthi into eyifunayo ukuthi le nkampani iqhubeke nokuqasha kumbe ke ikwazi ukuthi iqashe abantu besifazana abantu abaphila nokukhubazeka ngomjalo nayentsha ukuthi ifakwe ikakhulukazi emsebenzini yasemamayini. Ezindabeni zeSoweto TV ngingu Jabulani Ntsele ngese Bramfanteni.